nigake uzosanga umurundi aha yatanga ubutumwa mwe burenze mu ijambo ry'Imana akabutanga ku Rwanda abwaturaka ibintu bibi ngo mu Rwanda ngo musenge cyane ngo mugiye kugira ibyago ibintu byinshi ibyo mu Burundi nta murundi uzobisangana ariko abanyarwanda buri munsi buri kwezi umva ngo Imana yababwiye ibi ku Burundi ibibi none nta ciza muzokwigeramo vuga ku Burundi mbegaho nta nubwoba ubwira wowe wa uratura ibintu bibi kundi muntu nawe nta nagusubiza atagusubiza nta kibazo bihe gutera ugasanga umuntu yandise inkuru kuri YouTube zambugazi wawe za politike abisuse ku Burundi ibintu bibi gusa nta ciza wowe bagira mu kanwa bafise bibi muramba bari yamvuze mbuza abanyarwanda bavuze mu ncamake ariko burya umujyambwa umwe agatukisha umujyango kenshi yababandize bandika ibintu bibi ku Burundi yaba bavuze bo muziki bakora ibintu bibi ku Burundi nkuko babikoreye kiri ku kuri stage na Rabo J Birdman Boys yose majambo make n'abakunzi bayo turimo urumva yaba abavuga amakuru ya za social media ni ibintu bibi ku Burundi imbuga zose zuregende kuri YouTube imbuga zikunda kuvuga amakuru y'i Burundi n'abanyarwanda sinzi ko badusombya kuyaronka twe tubaduhari nahagwa nkuru urimo ntanzigo ariko umutima nkuyo nabwo abari mwiza Rwanda n'u Burundi n'igihugu kimwe n'abantu babo turatukwiye kuba twinjiranamo buri munsi ni n'igihugu nkunda kuvuga amfete umugeni umukene uraza kumutora mu Rwanda umugeni umukene muri umunyarwanda umukene mu Burundi aza kumutora ibintu ugasanga bya bindi nyine ariko abo bantu hello guys ndabaramukije cyane aho muherereye mwese hari haze iminsi itari mike tutavugana this is Julius the one OG ino munsi mfise ubutumwa bwerekeza cyane cyane ku Rwanda ya ndagusabe ni muri mushasha kuri no channel udukore subscribe kugira uzoraronka ibiganiro byo wacu ya content zi wacu notifications zi wacu zo kwamaze gushikira mu gihe dushizeko ino munsi y'ubutumwa hene ko turungika nkeneye ko tuma tuvugana ku bibazo by'u Rwanda n'u Burundi si politique ariko ni bibazo nyine hagati y'abanyarwanda n'abarundi twe tuvyitamo twebwe abanyagihugu basanzwe kandi atari game yacu usu mukino wacu iki kibuga cyaba cy'ibyo bihugu bibiri ni kibuga cy'abantu bakuze bari yizi nabo nge abari muri politique yaba y'u Rwanda yaba y'u Burundi abarazi nanye ya igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi no vuga kali gihugu kimwe nubwo bifashwe nko kumengana ibihugu bibiri kuko bijya bihugu ibyo bihurirako bitandukanye n'ibyo bindi bihugu bihurirako igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bihurirako bintu byinshi bihurira cyambere na mbere ku bwoko mu Rwanda hari ubwoko butatu mu Burundi hari ubwoko butatu iyo ni draw tufate uko ari kima kukindi hari abahutu abatusi abatwa abita basanga butaka no mu Burundi nuko nyina abahutu abatusi abatwa abita basanga abasangwa butaka ivyo turavyumva ni gihugu gisangiye imico nakaranga byinshi ivyo nta utabize ngo mbye kubirengamo mu ncamake ni bihugu dusangiye ururimi byo byose birangana bavuga ikinyarwanda bakavuga ikirundi nubwo byagenze uko mu Rwanda hari abanyarwanda bavuga ikirundi no mu Burundi hari abarundi bavuga ikinyarwanda kandi ni nkuko uvuga ikinyarwanda uvuga ikirundi muri ko murayaga birumvikana bose barumvikana ashobora kumbariya mu kinyarwanda nka kwishura mu kirundi ukabyumva kandi nanze ibyumbariye mu kinyarwanda nkabyumva nkabitahura ivyo bica bitwereka uko igihugu ari kimwe duheriza ku bintu byinshi so I content ineye kurungika nkeneye ko tuyaga ahanini kuri ibintu bikora kujyanisha ni politiki impamvu navuze ubwa mbere yuko ari kibuga cy'abantu bakuze tweze abantu bato bato ntibatukiye kukijamo abanyarwanda nibo bantu ba mbere duhereye muri kuba profeti usanga ari bo bantu ba mbere biyadukiza ngo Imana yanyeretse ngo anyeshe uko Burundi bugiye kugira ibara ngo musenge cyane ibyo bintu ugasanga bihabira byanisha urumva kuko uwo muntu abivuze mu kinyi abivuze giye mu Rwanda abirungisa Burundi urumva byumvikana yuko mu Burundi ariho hari ibintu bibi cyane gusumbya byo mu Rwanda ni iyo mpamvu Imana yamuvugiyemo urumva iyo ngeso rero iyo ngeso mu gihe biruko igihugu cy'u Burundi no Rwanda ntibizokwigira bihuza ambuye kuba profete abo bantu kenshi chimamanda ni hari uruzina kunda kubiyita jese nakunda kurubiyita aba profete b'inyuma bitababwa abantu biyimbwa niko nokivuga nokuvuga kuko ubaza kuba urumo profete ukama watura ku kintu kimwe mbega ugo nurukunda abanyarwanda bo bakunda Burundi tubishira muri sansi ya nuko abanyarwanda bakunda mu Burundi cyane gusumba uko bakunda Rwanda cyane kuko niga kuzoyumva umuprofeti w'u Burundi ari namuye ngo mu Rwanda ibi nibi 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 ibyo ni video so guys mu kazi tuba dukora tuje twakoresha ubwenge nimba uri umuprofeti cyangwa umuvugisha butumwa ivuga butumwa ntigenda muri politike ngo rihengara ivuga butumwa riravuga straight rigatomora kandi ivuga ubutumwa ntijyankanisha ngo ritandukaye kina kiri ahubwo rifata ikibi n'iciza rikabihindura iciza urumva ikibi n'icinzire mu ciza ngo gihindure iciza kibe kibi cyangwa iki iciza nco kikuye guhindura ikibi sinzi ko munaho iciza nco kikuye guhindura ikibi kijya kibi nacho kikaba ciza ubwo profete bw'iwanyu rero mu Burundi muzoze murabugumana ugo rukundo ntago dukeneye ariko nemba mukeneye yuko tuzoza tavuga blague nyene Rwanda kuriya comment sawa irajyo hagemo mu gihe muri YouTube cyangwa muri Facebook usanze mu comedy yo Rwanda avuga ati naragiye mu Burundi bambarira yuko numba umuntu avuga ngo ndaguhitana mu kinyarwanda nato guhitana umuntu no kumwiza urumva ivyo sawa izo ni blague turabitahu ariko muri bujya buryo abo dukeneye ica kabiri abandisi bakora ku social media imbuga zose zo mu Rwanda ngira zihohera ku Burundi guho hasinze ko mubitahura kujya kuno umwana ariko ariga kuvuga umba avuga ba avuga ibintu bidaseruka bidasohoka imbuga zose cyangwa abakoresha social media y'u Rwanda bahohera ku Burundi ico naco ni ikintu kibi cyane buryo mu Burundi ahorahotse wewe nimbuzo buri mu muvuga butoma ugahohera ku Burundi ngo nivye Imana akubwiye umunsi uzoza gukora igikorano mu Burundi ukabona gutaye mu ipingu no muri prison cyangwa muri besere bakagenda kugoso kugorora ni fero ntuzo uvuga mu Burundi bameze nabi ica kabiri nimbuzo goma wandi kakuru ako kabuga kiwawe utyoza abarundi uvuga Burundi ko wishakiye bigashika kaza gutembera mu Burundi bakakunyata ntuzo uvuge ngo ntiwabyumvise uzo barabyumvise mu Burundi ntuzosanga imbuga ze Burundi bariko barandika iby'u Rwanda nibizobaho u Rwanda no munsi rufitaniye amatati n'ibihugu bitari bike cyane cyane nk'ibihugu bihana imbibe yaba Uganda sigiza yaba Kongo sigiza yaba Burundi sigiza ivyo bintu biterwa n'abantu dufate muri ibyo bihugu bitatu bine Uganda yo Kongo no Burundi no Rwanda ibyo bihugu bine urana ko ari bine abantu babishafuze n'abantu badashikijana n'abantu badashikijana usanga bihagaze ku mitwe ya politike nawo n'umwuga w'ababeshi bafise insinzi y'amaraso muze niwe yabisiguye neza mukomboza ati bafise insinzi y'amaraso ni nka yominati aromba wowe rero ukazobona utwiyumvira twawe twakuriye mu mutwe ukacugomba kudusuka muntu uze utamaze kubaza muri social media utamaze kubaza zino mbuga zumvizwa n'abantu benshi bava mu mihinga itandukanye mu bihugu bitandukanye uzosanga bikuguye ko wongere wononere uzani isura mbi ku gihugu cyawe igihugu cyawe kizobe ki ugitaye mu mutego ari wewe arumva aho twari tugeze kuri social media tugiye mu muziki hoho sikirenga ivyo bapfa ni vya bintu sanga iwacu turavuza iwanyu ntimuvuza ariko nizere yuko ubu umuziki y'u Rwanda no Burundi zirinjira namwo bakanima kuriya hari uheruka kuzimiriza kiriko ari guperforma byerekanye isura mbi none wowe umunsi waje mu Burundi bakacabikugira bizosa byivanga n'ibya politike byivange n'ibya social media byivange n'ibyo uprofete bya bindi nyene bibi mukunda kwatura ku Burundi ujoshu sanga wewe niba nakugire nabijya uko kiriwe kuri yaratashe bazoma bakurenze mu ifero bakugorore urabyumva uzo bazoce bavuga abarundi ni babi ari wowe wikwegeye. So guys ya Burundi no Rwanda hitwa tukuye gucanamo muri ubwo buryo cewe sindigira nza mu Rwanda ariko mara numva tu Rwanda ni gwiza nuko ntarabijamo kuko nta mugenzi w'umunyarwanda ndaronka benshi aho ndonka nkunda gusanga ari njyajya cyamo nako menga nta mpamvu yo kugirana simvuze ngo abanyarwanda ni njyajya benshi ya hari umuntu ushobora kubona akashobora menga agomba kukujya ubwenge nawe umuntu iyo wamaze kubona yuko akeneye kukujya ubwenge ufise bwiwawe ucuvuga tuno umuntu nta mwanya n'umutako abanyarwanda ndabazi bariho bafise imitima myiza bakirana neza kandi barambariye yuko mu Rwanda umurundi agiye gutembera bamwakira nk'umwana w'imuhira urumva ari iki kindi nacho umurundi agiye mu Rwanda bagukora ko investigation amatohoza ariko umunyarwanda z'i Burundi si kenshi ibyo bintu bikunda kuba Burundi ni igihugu ciza abantu benshi bazamwo bava mu hingi itandukanye kece gusa wari vanze n'ivyo bintu nubona ko mvugishije ukuri nka nkanura nkino message hari umuntu uzubona nyishiramo ari mu Rwanda kazambaranuze none gabasha tuvuganye mukuri ino video ndabeshe mvuze nabi neneye ko duhanura igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ntibikwiye kuba separe kuriya mumenye yuko ari bihugu byigeze kuba birongowe n'umwami umwe arumva umubano hagati yo Burundi n'u Rwanda wagiye kononwa n'abaprezida ubwami bukiriho hakiriho ubwami cyari igihugu kimwe ivyo ntawe utabizi histoire y'u Rwanda n'u Burundi cyari igihugu kimwe arumva kandi bavuga igihugu kimwe bavuga ururimi rumwe isho kinyarwanda sinzi iyo bagikuye bacingira bagikreye kuwabo mushi bitoke hari abarundi bavuga ikinyarwanda none wacu ufata ngo hotore ngo umunyarwanda canka abanyarwanda babaho bavuga ikirundi wacu ufata ngo hotore ivyo sivyo. So guys ino message nizere yuko yabashikiri mwayumvise nimba uri umuprofeti ukunda kuko kuza ngaho karoto gakreye inkuru kazuza kubesha ngo n'ivyo Imana yagutumye ukazoza mu Burundi ntibazorangwa n'Imana yagutumye bazogukwatura bakugorore mu ifero bakumesure bakumutse uveho wumye ivyo bimenye nimba wandika inkuru z'amanyanga ukavuga ibintu bibi mu Burundi utazi umunsi uzohonyeza kikirenge naho cahonyoye bazosha bahakubura ivyo uravyumvise nimba uvuga utujambo jambo gaza gucyoza Burundi atari muri black uzoshikaho bakumesure bakugorore ni fero hamba bace bagutahura waraba warumye nivyo. Sawa rero mugire ibihe byiza n'umutaka mwiza w'umuherereye je nizere yuko buno butumwa nimba wabwumvise ndagusaba gukora partage ya ntibagire gushira ko jeme ka kantu kuku kandi ufasha cyane cyatubona yuko ibikorwa by'iwacu muri ko murabikunda. Thank you so much kandi ndabakunda cyane.